uvundashi, pane, keda nama, koro, ukigoka, je, urizwe muwa ufiriye, uvundashi, pane, keda nama, koro, uzimoka, je, urizwe muwa ufiriye. Ukigoka je burizwe nuwa bufiriye ubudashi ganye genda nama koro ukigoka je burizwe nuwa bufiriye ukigoka je burizwe nuwa bufiriye
Tukuzu
Manuel Zinigishi Nafuyemu Aha